Trevor, watimu mosainya kuom ngiko mobedo ka rekod lal mar stima kata kamano waseduogo yamo ne wadhi nyime kod twak kwang'iyo dongruok ma itimo kod jatend piny kod wach mar loso sirikal mamanywasewuoyo kod jakom mar jo-ODM un kaka jogo eko makelo ratiro ma oganda umo be kaendi ere kaka uneno wach mar broad based government bineno konyalo ketho kwan mar siasa ahinya to e duond bura mar ODM e piny luo kaendi.
Erokamano Ali Abich. Asewacho ni an ja ODM to nitie kuonde monego wawach adieri. An kaka jakedo ne ratiro mar oganda, an aneno kawuok Raila siasa bro change gik mang'eny e piny luo kaendi. Wawe wuondore. Nikech king'iyo ODM mare 2007, yiero ne ber. Nwatero wajumbe 118. Ochako kethore 2013. Watero wajumbe 98. Omedo mana kethore 2017. Watero wabunge 78. Kanyo gik 2022, no rach ma ket ne ringo godo. And gima ketho ODM en kaka itimo nomination process. Mae ma bro miyo parties mamoko thuolo mar penyo. And kane ing'iyo Homa Bay, mamweche miwa wacho, county assembly, gi chiegni independence. To kaluwore gi rewoni ni koro ji ni kanyakla, inyalo maka party machielo penyo. Mano adieri manitiere ma nyaka wayiene kama koro wachomoni gi riwruok ma koro wariwreni. Ka Raila pod nitie tabro wacho ni obro bedo amen matek. To kopo nowuok modhi mowe thuolo, kwanza ji bro gore ODM ni mopogre. Nikech wan kaka jokedo ne ratiro mar oganda, waneno loophole moro. Kidhiye constitution mar ODM kar section 8 wacho ni vacancy owuok, the National Election Board shall declare vacancy at least in 2 daily newspaper gi 2 radio stations. Aneno no yer national chair, Homa Bay county chair, the three deputies, party leaders no oyer gi chik mar ODM. Onego bed ni National Election Chair kendo wabro ndiko negi mondo gi declare vacancies mondo yier gigi ok ochuno ni korego kura kata kogik malo kuro tiwinjruok bat oselandgi. Omiyo an awacho kaka ng'ama notemo kocha to koro duogo ka an ema koro ang'eye ka. Omiyo jakom Ken Buya to gi jakom Tuko, an koro chakre kawuono an ema bedo jakom government, broad based government ma Homa Bay county nikech makamu wa makamu nosekao Manyanza
di Western region. Erokamano inyo logore jakom Tuko less than border ita machere
white men kogi kialo bedo kono wangi yo